aphunzira Yesu anamufunsa kuti kodi mukufuna kuti tikakukonsereni kuti malo okadyera kwa pasaka. Yesu anatuma aphunzira ake awiri nawawuza kuti tapitani mudzimu mukakomana ndi munthu wamamuna atasensa mtsuku wa madzi mukamtsatire kunyumba kumene ati akalowe mukauze mwine nyumbayo kuti aphunzitsi ali kufunsa kuti kodi chipinda cha alendo choti ine ndidyeremo pasaka ndi ophunzira anga nchiti. Iyeyo akakuonetsani chipinda chachikulu cha mwamba momwe akuzamo zonse zofunikira. Mmenemo mukatikonzere chakudya. Ophunzira aja adanyamuka nalowa mu mzindamo adapezadi zonse monga mene adawuzira ndipo adakonza zaphwando la pasaka. Pamene anali kudya Yesu adatenga bredi nathokoza Mulungu adamunyema nagawira ophunzira aja nati kwayani ili ndi thupi langa. Adatenganso chikho nathokoza Mulungu ndi kuchipereka kwa ophunzirawo namwako onse. Yesu adawuza kuti awa ndi magazi anga amene adzakhetsedwa chifukwa cha anthu ambiri. Ndi magazi amenewa Mulungu akutsimikiza pangano lake. Zonadi ndikukuzani kuti sindidzamwanso chakumwa cha mtengo wa mpesachi mpaka tsiku limene ndidzamwe chili chatsopano mu ufumu wa Mulungu. Ndipo atayimba nyimbo adatuluka napita ku phiri la Olivi. Mtengo wa Mbuye nyumba kuja mukadzuka mmamawa kuyamba kukonsekera zopita kunshito. Kudzuka mmamawa kuja mwazina kumasonyeza kuti shitoyo mumayikirapo mtima. Kunyumba kuja mukadzuka mmamawa kuyamba kukonsekerera ana anu zopita kusukulu. Kudzuka mmama kuja kumasonyeza kuti mwazina mumayikirapo mtima patsogolo komanso maphunziro ananu. Kunyumba kuja mukadzuka mmamawa kunyamuka kumapita kumunda. Kudzuka mmama kuja mwazina kumasonyeza kuti nkhani ya ulimi mumayikirapo mtima wanu. Pali zizindikiro zambiri kapena zimene tingathe kutchula zosonyeza kuti ntchipo mumayikirapo mtima, zosonyeza kuti maphunziro ananu mumayikirapo mtima, kapena zosonyeza kuti ulimi mumayikirapo mtima. Nkhani yodzuka mmawayi ndi chitsanzo chimodzi chabe. Mawu yamba lero tamva kuti Mose adadzuka mmawa ndithu nayambakwa patsinde pa phiri. Kenaka adayimiritsa miyala khumi ndi iwiri ya mafuko khumi ndi awiri ya Aisraeli ndipo adapereka nsembe kumeneko. zimene tifuna kutsindika apa nchakuti Mose adadzuka mwanditu kuyamba kukonza guwa lopelekera pa nsembe. Ichi ndi chizindikiro chakuti Mose amayikirapo mtima pa nkhani yopereka nsembe kwa chauta. Sakramenti la ubatizo limene tidalandira lija lidatisandutsa kukhala ansembe achifumu, ndipo ndi unsembe umene wachifumu umene umatiyeneretsa kupereka nawo nsembe imene imaperekedwa pa guwa la nsembe tsiku ndi tsiku. Choncho ngati tikunena kuti unsembe wachifumu umene tidawulandira pa ubatizo umatiyeneretsa kupereka nawo nsembe pa guwapa, ndiye kuti nkhani ya kupereka nsembe ikutikhudza tonsefe. Ndiye timanena kuti Mose adayikirapo mtima pa nkhani yopereka nsembe kwa chauta. Chimodzimodzinso mkhristu aliyense amayenera kuyikapo mtima pa nkhani ya kupereka nsembe kwa chauta. Kodi mkhristu woyikirapo mtima pa nkhani ya kupereka nsembe kwa Mulungu amadziwika bwanji? Kodi ineyo ngati mkhristu ndingadziwa bwanji kuti ndikuyikirapo mtima pa nkhani ya kupereka nsembe kwa chauta? Kapena pamene patikatha kufotokozapo zambiri, koma lero timangofuna kufotokozapo zinthu zingapo, zitatu kapena zinayi. Poyamba, kubwera ku charity pa nthawi yake, kubwera ku nsembe ya misa pa nthawi yake, chimene chimakhala chizindikiro chakuti ndikuyikirapo mtima pa nkhani ya kupereka nsembe kwa chauta. Ndizoona tiyenera kuvomera kuti nthawi zina pa zifukwa zomveka munthu amatha kuchedwa ku charity, koma ndiyeso kuchedwa sikuyenera kukhala kwa tsiku ndi tsiku ayi. Ndikamubwera kusembea misa pa nthawi yake, ndiye kuti ndikusonyeza kuti ndikuyikirapo mtima pa nkhani ya kupereka nsembe kwa chauta. Pa nsembe ya misa Mulungu amatipatsa ntchito zosiyanasiyana: kuwerenga malembo ena, kuthandizira misa, kukhala chipembedzo, kuvinira pa guwa, kuimba kwaya. Zonsezi ndi ntchito za nsembe ya misa. Tsono ngati ine ngati mkhristu ndapatsidwa ntchito yoti ndigwire pa nsembe ya misa, ntchito ija nkuigwira monga mmene kufunikira, ndiye kuti ndikuyikirapo mtima pa nkhani ya kupereka nsembe kwa chauta. Kumvetsera zimene Mulungu akulankhula nafe, nsembe ya misa ikayamba kuyambira koyambirira mpaka na kumalizira, chilichonse chochitika pa nsembe ya misa mmene Mulungu amalankhula nafe, kaya nyimbo zimene zikuimbidwa, mapemphero nenedwa pa nsembe ya misa, mawu amene akuwerengedwa, mawu olalikidwa, muzonsezo Mulungu amalankhula nafe. Tsono ngati ineyo mkhristu kuyambirira koyambirira kwa nsembe ya misa mpaka na kumalizira ndikumvetsera zimene chauta akulankhula nane, ndiye kuti pa nsembe ya misa ndikuyikirapo mtima wanga. Kubwera kawiri kawiri kunsembe ya misa. Ambiri ya ife pano tili ndi kuthekera kubwera kunsembe ya misa tsiku lilonse. Ngati moyo wanga ngati mkhristu ndikuyesetsa ndithu kubwera kunsembe ya misa tsiku ndi tsiku, ndikuti pa nkhani ya kupereka nsembe kwa Mulungu ndikuyikirapo mtima wanga. Tonsefe pano tili ndi kuthekera kubwera kunsembe ya misa tsiku la Mulungu lilonse. Ngati pa moyo wanga ngati mkhristu potsata kuthekera kwanga ndikuyesetsa ndithu kubwera kunsembe ya misa tsiku la Mulungu lilonse mokhulupirika, ndiye kuti ndikusonyeza mtima woyikirapo mtima wanga onse pansembe yoperekedwa ku Mulungu. Nkhani ina imene mawu ya mbale ratsindika ndi nkhani ya chipangano. Tamva kuti Mose adatenga buku la chipangano ndipo adawerengera Ayuda mumveka. Ndipo Ayuda atamva mawu werengedwa awo adanena kuti tidzachita zonse zimene Shauta watilamula. Ndipo pambuyo pake Mose adatenga magazi a ng'ombe mbale ndikuwaza anthuwo. Adapitirira kunena kuti magazi amenewa ndiwo amene akutsimikiza chipangano chimene Shauta wapangana lanu pakukupatsani mawu amenewa. Anthuwa adamva mawu a Shauta adachita chipangano ndi Mulungu. Pa sembe ya misa iliyonse timamva mawu a Mulungu. Kupatula chipangano chija chimene tidachita ndi Mulungu pa tsiku la ubatizo wathu, ine ndimaona kuti sembe ya misa iliyonse ndi mpata wakuti ife tichite chipangano chathu ndi Mulungu pambuyo pakumva mawu ake. Mawu yamba, mawu achiwiri, uthenga wabwino umatikhudza tonsefe mwa njira zosiyanasiyana monga mmene moyo wathu ulili. Choncho tikamva Shauta akulankhula nafe, pambuyo pake tichite naye chipangano Mulungu monga mmene mawu aja akhudzira moyo wathu, kaya kutipatsa ntchito kuti tiyigwire, kaya atiwunikira mʼmagawo osiyanasiyana moyo wathu kuti tiwasinthe. Kwa pambuyo pakumva mawu a Mulungu tichite chipangano ndi Mulungu wathu. Pa nkhani yomwe ya chipangano mawu achiwiri a lero, kalata yolembera Aheberi, tamva kuti Yesu Khristu ndiye nkhose ya pangano latsopano kuti iwo amene Mulungu adawayitana alandire madalitso osatha amene Mulungu adalonjeza. Galata yolembera Heberi chimene ikuchita ndiye kupatanitsa chipangano ndi madalitso. Moyo wathu ngati a Khristu tili ndi mwayi kuti uli ndi njira zosiyanasiyana zopezera madalitso. Imodzi mwa njira zimenezo ndiye imene kalata yolembera Heberi yatitsimikizira chipangano chathu ndi Mulungu. Tikakhala okhulupirika kwathunthu ku chipangano chimene tidachita ndi Mulungu, tidzaona pa moyo wathu zimene Mulungu adzatichitira. Mthenga wabwino wa lero, Ambuye Yesu atsindika kuti kwayani ili ndi thupi langa, landirani awa ndi magazi anga. Chaka cha lero cha Ukaristiya chatsamira pamenepa. Chikhulupiriro chimene tili nacho chakuti Ukaristiya ndi sakramenti la thupi ndi magazi Ambuye Yesu Khristu. Ichi nchikhulupiriro chimene tonsefe pano tili nacho, ndipo kusonkhana kwathu lero ndi umoni wamphamvu wa zimenezi. Tsono pamwamba pa chikhulupiriro chimenechi pali zinthu zingapo zimene ziyenera kutsagana ndi chikhulupirirochi. Choyamba ndiye ulemu umene tiyenera kupereka ku Ukaristiya. Ulemu umene timapereka ku Ukaristiya pa sembe ya misa, komanso ulemu umene timapereka ku Ukaristiya tikatuluka mchalichi. Chifukwa chani tikunena za kupereka ulemu ku Ukaristiya tikatuluka mchalichi? Tikalandira Ambuye Yesu pa nsembe ya misa, Ambuye Yesu amakhala mwa ife ndipo timayenda nawo kulikonse kumene tikupita. Ngati pa moyo wanga ngati Khristu ndikulemekeza moyo wanga, ndiye kuti ndikulemekezanso Ambuye Yesu amene ali mwa ine, amene ndimayenda nawo kulikonse kumene ndikupita. njara yofuna kulandira okalisitia kukhala ndiye chikhulupiriro champhamvu chakuti mukalisitia muli ambuye yesu koma opanda njala ya okalisitia tiyesa ndiye kuti china chake chikupelewera kwambiri pamoyo wathu ngati akhristu mkutheka pano tili nawo ogwira ntchito kuchipatala amazindikira bwino lomwe kuti munthu akabwera kwayo nkunena kuti masiku atatu tsopano ndilibe njala ya chakudya amadziwa kuti chimenecho ndi chizindikiro cha matenda mchimodzimodzi mkhristu akamanena kuti ineyo ndilibe njala ya okalisitia mwezi wa thunthu opanda njala ya okalisitia chaka cha thunthu opanda njala ya okalisitia chimenechi chimakhala chizindikiro cha matenda a moyo wauzimu pamwamba pa chikhulupiriro chimene tinacho mu okalisitia tizikhalanso ndi njala yolandira okalisitia pomalizira pamwamba pa chikhulupiriro chimene tinacho chikhulupiriro chimenecho tisamangochisunga mwaife tokha tizigawira anthu ena ndipo koyambirira kugawa chikhulupiriro chimenechi ndiye mbanja mmene tikuchokera tigawane nawo ana athu chikhulupiriro chimene tili nacho cha ambuye yesu opezeka mukalisitia mwina ena titha kunena kuti mabuku ofotokozera za okalisitia ndi amatitalikira tilibe nyimbo zimene timayimba za okalisitia zija ndi katekisimu amphamvu tikhale pansi kusinkhasinkha nyimbo za okalisitia tikhale pansi kumvetsera zimene mulungu akulankhula nafe kudzera mnyimbo za okalisitia mmenemo tidzapezamo katekisimu amphamvu ogawira anthu ena tipemphere masembe a misaino kuti mulungu alimbitse ndithu chikhulupiriro chimene tinacho chakuti ukalisitia ndi sakramenti la thupi ndi magazi ambuye wathu yesu khristu titsimikize kumvera kwathu
Apostolic, Ibumbera kwagezo umotsi ubatera amashimo ndibo nibembereza kugarwa kupfa ndiboso moyo sata kutsukuroko amen.
Abale okonteka popeza kuti mwambo wakalisiya ndikasupe wa moyo wonse wa Chikristu tieni tipemphe Mulungu kuti atsire madaliso ake pa ife ndi panthu onse.
Atate, mukulitse chikhulupiriro cha Khristu sakramenti la okalisiya kuti apezemo mphamvu zokometsera moyo wawo tsiku ndi tsiku. Tikupemphani mutivomereze. Atate, pokhala nsembe ya ukalisiya ikuperekedwa ponseponse pa dziko lapansi, muyanjanitse mafuko onse ndi kukhazikitsa mtendere pakati pa anthu. Tikupemphani mutivomereze. Atate, mulimbitse mitima ya anyamata amene ali ku seminari kuti afike ku nsembe azidzasamalira magulu a Khristu pakuwagawira ukalisiya. Tikupemphani mutivomereze. Atate, mutithandize ife tomwe ya mparishi yathu ino kuti tikhala amodzi ndi okondana mwa ubale pakulandira ukalisiya kawiri kawiri. Tikupemphani
mutivomereze. Atate, tikukuyamikani kuti simulekeza kumvera mapemphero athu chifukwa mudatipatsa nkhoso ya chipangano chatsopano Yesu Khristu Ambuye athu.
Thank you.
Abale mpemperani kuti sembe yanga ndiyanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphavu zonse. Ino Ambuye, pamene tikupereka sembe yathu ku ukulu wanu, mulole kuti tisendere pafupi misterizi kwa Yesu yemwe ali mkhala pakati wa chipangano chatsopano, ndipo tikondolere kwa tsopano kuketsedwa kwa magazi yake amene ndi maziko a chipulumutso chathu mwa Yesu Kristu Ambuye athu.
Ambuye akhale nanu. Ezani miti maku mwamba. Tuhani kwesa kwa kuye. Titokoze Ambuye Mulungu watu.
Zonadi nkofunika ndikoyenera ndi kuti ndo athu ndi chipulumutso chathu. Nthawi zonse ndipa malo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wa mphamvu zonse ndi wamuyaya, mwa Khristu Ambuye athu. Paphwando lotsiriza limene adalichita ndi atumwi ake, pokhazikitsa kwamuyaya chikumbutso cha chipulumutso cha mtanda, Yesu adadzipereka kwa Inu Atate ngati kankhosa kopanda chilema, ndiponso ngati mphatso wovomerezeka ndiye kupatsani ulemu wopanda unzake. Misteri yoyera imumadyetsa mbumba yanu ndiye kuyisandutsa yoyera. Motero anthu onse amene akukhala limodzi mdziko lapansi pano akhoza kuunikilidwa ndi chikhulupiriro chimodzi. Choncho ife tikusendera ku tebulo la sakramenti lodabwitsali kuti titayeretsedwa ndi chaulere chanu chokoma, tifike ku zazikulu za kumwamba zimene pakali pano sizikuoneka ndi maso athu. Choncho zolengedwa zonse za kumwamba ndi zadziko lapansi mokupembedzani zikuimba nyimbo yatsopano, ndipo ife ndi magulu anjelo onse mokweza mawu ndi mosalekeza tikuimba kuti Ndinoyeradi Ambuye, nkoyenera ndithe kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za mzimu woyera umapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo aperekense mbewu yoyera yotamanda mdzina lanu. Chifukwa chake Ambuye tikukupa mphani modzichepetsa kuti kudzera mazimo era imweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso pano kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuti tizikondwelera misteri izi. yemwe pausibu mena adali kukaperekedwa adatenga bread adakuthokoza nakutamanda ndi kumnyema nampereka kwa ophunzira ake nati landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimotsi-motsi adatakudya adatenga shiko adakuthokoza nachidalitsa ndikuchipereka kwa ophunzira ake nati landirani ndipo imweni nonse popeza kuti ichi ndi shiko cha magazi anga magazi achipangana chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautsori pulumutsa mwana wanu, ndikuka kwake kwa ulemu, ndikukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwa chiwiri, tikupereka kwa inu sembe inu ya moyo ndiwoyera kuti tikuthokozeni. Tikukupe mphani kuti muyangane ndikuvomera, nsembe yopepesera ya mumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe, amene ifake mudaivumera kuti tiyanjani tsendini. Mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi ya mwana wanu. Tidzazidwe ndi mzimu wake woyera. Ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Yemwe atisandutse nsembe yokukomera nthawi zonse. Kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu. Poyamba Virgo Maria odaladala amayi a Mulungu. Ndi Yosefe odala mumuna wake, limodzi ndi apostoli ano odala, ndiponso amalituli ano olemekezeka, ndi woyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikukupe mphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mumba yanu pa ulendo wake msipa pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu ndi Josh Tambara akiepiskopi wathu kumaso Vincent mtendizi wake ndi aepiskopi ena onse ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ananu onse balalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. abale atwa menada risia ndiyo nsa menada kumela inu kwa menada likushuka mwe unu mwajifundo shano mwarandile mfumu wano kumene kuna fenso tukwembe kiza kutafika kukarandia ule melelu wano pantawizo sata mwa Kristu ambuye atwa mene kutila mwaye inu muma peleka kutikula pansipano zabuno zanu zonsenu. Kutila mwaiye, pamozi nae mwaiye, inu mulungu atate mpavu zonse, limozi ndi nzimuela, ule mwose ndi ule melelo, ndi wanu pantawizo sata. Monga momwe mpuno motsadatila molira, ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu. Tieni tinene mosaopa kuti.
Atate athu muli mwamba, dzina lanu liyeresedwe, ufumu wanu utse, ufuna wanu uchitike, monga kumwamba chocho pansipano, mulipatse imbiriro chocho cha chilairo, mulikhululukire ife zochuma zathu. Monga ifeso takhulukira ndani yathu, usatisiya ife mchinyengo
wa mafunzo. Mutipulumutse ife ambuye kwa zoyipa zonse, mwachifundo chanu mutipatse mtendere mmasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu, titeteze ndi kumachimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Yesu Kristu amene mdauza apostoli anu kuti ndikukusilani mtendere, mtendere wanga ndikukupatsani. Musangane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mukufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Naka kankosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa mashimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Kristo. Kristo.
Sikirona Yesu mukalisya. Ama mati patota kya.
Kristo, a 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 Kristo. Kristo, a Kristo, a Kristo, a Kristo, a Kristo, a Kristo, a Kristo. Kristo, a 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 Kristo. A Kristo, 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 a Kristo. A Kristo. A Kristo. A Kristo. A Kristo. Thank you.
bali ena mugala ntilitso
Thank you.
Tokozeni. Atate tikukuthokozani chifukwa polandira lero tumi ndi magazi a mwana wanu tayamba kulawako zokoma zinje zimene mudatilonjeza mulikhazikitseni chikondi chanu kuti tikakondwere mufumu wanu mpaka muyaya. Mwa Yesu Kristu Ambuye athu.